akusafani kwemanje nakudala. Isimo shintshile nempilo ishintshile. Mizo shintshi lempilo yamanje yasinda. Mizo shintshi lempilo yamanje yabiza. Dala wakumnandi kudala. Yakumbula kudala. Akusafani kwemanje nakudala. Isimo shintshile nempilo ishintshile. Mizo shintshi lempilo yamanje yasinda. Mizo shintshi lempilo yamanje yabiza. Dala wakumnandi kudala. Yakumbula kudala.